Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mamuriko murabana natwe makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Ibara TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri aka gatondo ngo kwigenekerezo ya kane rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Namakuru tuza kugaruka cyane cyane kuyarabana n'agateka kazi na muntu. Tugiye kugaruka ku ntahe ya pasi NININAHAZWE benshi muramuzi nkuharanira agateka kazi na muntu ingene yankiwe kuja mu murwi w'igihuje rw'agateka kazi na muntu CNIDH ariko akaba yarabashije gutabara abategetsi benshi binyuze mu byago bagiye baragirana ndetse n'ibindi ibitandukanye byose rero nivyo tugiye kubageza ko muri ano makuru. Turaza kugaruka kuri vyinshi cyane wewe ntuze gucikwa gusa nibagirwe gufyonda sabone canke subscribe kuri we utari wa fyonda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Tugiye gutangurira kungene igikorwa cyo kurobanura abaja muri CNIDH cyari kimeze. Icyo gikorwa cyatangujwe n'itangazo ryasaba abipfuza kuja muri CNIDH kujana amadosiye yabo mu nama nshingamateka. Pasifika NININAHAZWE ati dosiye yanje nayijanye ku munsi wa nyuma hasigaye isaha ngo icyo gikorwa kirangire. Nta ntumbero ntari mfise yo kwinjira muri CNIDH nari nifuza kwibonera uko icyo gikorwa kiriko kiragenda. Naratinya ko bohava bo bantura kugira banumye ku madosiye ariko ndakora ko cyane cyane ijanye no kurondera ubutungane ku igandagurwa rya Ernest Manirumva. Icyo gihe vyavugwa ko hoba hatanzwe amadosiye arenga igihumbi. Sinibuka uko bacukumbuye amadosiye bagatoramwo abaja kubazwa n'umurwi w'abashingamateka warujejwe guhitamwo amazina 21 yategerezwa kujanwa imbere y'inama nshingamateka. Ati niho nanje natumwa ko uwo murwi warurongowe na Honorable Pascal Nyabenda. Ndibuka ko harimwo umushingamateka wo muri Oprona Esperance inamahoro yahoze ari buramatari wa Bururi, umushingamateka Norbert ndiho kubwayo wo muri Frodebu nyakuri n'umushingamateka Alfredi ahingejeje yaserukira abatwa. Uti nahamagawe ku mugoroba buri ko burira ngishika nararamukije abagize umurwi mbona Honorable Pascal Nyabenda atanguye gutwenga. N'umuntu asanzwe yamana akamwemwe kandi atebura cyane. Umwanya wa mbere kwari ukwidondora barambaza nkishura. Natanguye kubatwenza bakiriko barambaza ibibazo bijanye n'umwidondoro wanje. Hari nyishu nabahaye ku bibazo bimwe bimwe zica zirabatwenza. Turanaharira kanya kuko bo bari bafise uko iyo myidondoro itegerezwa kuvugwa. Ati pasuke NINAHAZWE ati sinshimye gutomora ivyo obibazo inyishu natanze nzozibaha ikindi gihe. Munyuma niho bambaza impamvu nibaza ko nkwiye kuba muri CNIDH ivyo maze gukora mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Narabishuye ivyo bipfuza kumenya ariko mukurangiza ndababwira ndabwiye nti banya kubaho sinibaza ko kwishira muri CNIDH ari ikintu cyo borohera mwebwe naho mwobishaka mwohava muronka amategeko abibabuza. Ntabwo nibaza ko mukeneye cyane kumenya ko jewe mparanira agateka kazi na muntu ndazi ko musanzwe mubizi ariko ngira ndababwire ikintu kimwe gusa cyo tuma mushiramwo. Kushiramo vyo bamugiye mwebwe nyene mwoba mwikunze murazi ko politike ihindagurika ejo murashobora kwisanga mu munyororo mukitwa abansi b'igihugu. Ivyo ni vyabashikira murazi ko abahora arabagenzi bazobaheba ikintu cyo tumajewe mushira muri CNIDH nuko muzi neza ko nimwafatwa ari njewe nzokubauka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye. Nimume izo nguvu nze ndabatabare mugowe. Ati bose baciye baduka baratwengana no Ruberi yatwenga gahoro gahoro ngo naramutwengeje cyane. Pascal Nyabenda we yaregutse aratwenga rwose. Titwamaze akanya dutera inkuru hanyuma ndasezera ndigira. Munyuma amakuru naronse nuko habaye impari mu kagwi gato kabazende de FDD bamwe mu bavuga ko boshiramwe kugira banumye bavuga bati tumushizemo akabatari we ariko umutwe ntazosubira kuvuga hazohora havuga umukuru w'umurwi wenyene urundi ruhande rwo ntirwashaka ko mbamwo abampaye amakuru bambwiye ko abo muri urwo ruhande bagize bati urya muntu ni mumuzi mwebwe ikintu cyose yo jamwe yashobora kugihindura opposition nuko ingingo iba irafashwe ko batona hirahira ngo banshire muri 21 bazoja kwiyamamaza imbere y'inama nshinga mateka kubera batari bazi ivyo no hava mbwira abarundi bose turacyari kuri iyi ntahe ya Pacifique NININAHAZWE igikorwa cy'itorwa rya CNIDH ya mbere cyatumye imigenderanire ya Pacifique NINAHAZWE na Honorable Nyabenda iba myiza cyane nk'uko avyivugira mu mwaka w'ibihumbi 2012 haradutse ibihwa bijanye n'uzosubira Colonel Jeremy ngenda kumana mu burongozi bwa CNDD FDD icyo gihe haravuzwe cyane Pascal Nyabenda na Leonidas yatunga imana umwe wese muri abo yaragendeye Pacifique NINAHAZWE mu biro kuri kosome baraganira ati bose twaganiriye neza mbere basanzwe banaryosha ikiyago kandi batagira ubwishime bw'abakuru niko nababonye sinzi ko ariko byari bimeze no kubandi bose umwe wese twaraganiriye kuri ico kibazo cy'uzotwara umugambwe sinatahuye neza icyo Pascal Nyabenda yashaka kumenya kuko wamengo ari karambaza makuru dufise kuzotwara CNDD FDD Pacifique NINAHAZWE ati ndahavye ko vyagenze mu nyuma nibaza ko yari yamaze kubivugana na president nkuru nziza ariko akaba yashaka kumenya ko bizwe canke na wenyine yari afise amadida nasha agashaka kumva ko amakuru dufise yo muhumuriza ati ikiganiro nagiranye na Leonidas Santunga Imana cyo cari cyo kumbwira ko ibivugwa atari byo yaransiguriye impamvu nkuru nziza atashobora kumwemerera kurongora umugambwe ico giye ntiyambwikishanye n'ikiringo ca gatatu Leonidas yaza yamaze kwerekana ko adashigikiye ariko bikiri ibanga yampaye izindi nsiguro zifatiye cyane cyane ku madini uti kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015 imbere y'uko haduka imyerekano Pascal Nyabenda narashobora kumuronera ku telefone tukavugana ku kibazo naba mbona ati ndibuka neza ko ku munsi mukuru wa nyuma wa Fokode muri Ruhuhuma mwaka w'ibihumbi 2015 Pascal Nyabenda yadufashije kugira abajejwe intwaro n'umutekano ntibawuhungabanye ngo batubuze gukorera aho twari twateguye yaranaturungikiye intumwa mu birori vyacu icyo gihe CNDD FDD yaserukiwe na komiseri Everine Butoyi indyane z'ikiringo cya gatatu zimaze gutamwo niturigera dusubira kuvugana nubwo mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho president nkuru nziza yahava sandaba atarangije ikiringo mu mategeko Pascal Nyabenda niwe yari gutwara igihugu vy'imfata kibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira ako Pascal Nyabenda ahaja indongozi za CNDD FDD zahisemwe ko Burundi bumara iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu abegereye Evariste Ndayishimiye baratinya ko Pascal Nyabenda atwaye ivyimfata kibanza gushigikira ngo ca nkuru nziza kirangiye yari kuhava afata ingingo batiteze harimo n'ivyo gusubiramwo amatora afatiye ku busuma bwari bwabaye muri uyo mwanya Pacifique NINAHAZWE uti nabaye mubibutsa ko Pascal Nyabenda ari we ibwizwa shingiro ritegekanye ko arangiza ikiringo kumbure aho yari yaributse rya jambo nigera kumubwira ariko ararobanura boja muri CNIDH ati kintu cyo tumaje mushira muri CNIDH nuko muziko nimwafatwa ari jewe nzo kubaka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye ni mu mpizo nguvunze ndabatabare mugowe ati Pascal Nyabenda yaratomboye ntivyamukomeranye rwose ngo apfungwe canke yicwe yaramaramajwe bisanzwe nawe abifata nk'ibisanzwe birateba birahera ibiherutse kuba ku gihangange kiraho ngo nivyo vyaje vyerekana ko uwo ari we wese ashobora gukenera abaharanira agateka kazi na muntu yoba umukuru canke se umutoyi ngivyo rero intaya ya Pacifique NININAHAZWE ivyo avuze kuri uyu murwi CNIDH kuko ngo hari abaherutse kumubaza impamvu adaherutse kubaha inkuru y'ivyabonye mu rugamba rwo guharanira agateka kaze na muntu rero ngo nibwo yahisemwe gusangiza abakunzi biwe iyi nkuru igihe hashirwaho umurwe w'igihugu wigenguje wagateka kazi na muntu CNIDH tiguharanira ko habaho mu Burundi umurwi wigenguje wagateka ka muntu vyatangujwe na ligi iteka mu mwaka w'2026 uvyiyo mirwi jewe ntavyo narinzi na cyane cyane ivyumviro ngenderwa ko vyayo bita principe de Paris igihe yatowe kurongora urunani Froseke mu mwaka w'2009 Pacifique NINAHAZWE ati bagenzi banje baransigure neza ndabitahura gwe ico gihe Froseke ica ifati ya mbere ishira hamwe hayandi mashirahamwe yigenga turaduza ijwi kugira turonke natwe uwo murwi ntirwari urugamba rworoshe abategetsi bari babanye nabi n'amashirahamwe ararira agateka ka muntu ku buryo batinya urundi rwego rwoza kuyashigikira ati twaragendeye abategetsi benshi n'abashingamateka kugezaho hatinda hakaboneka itegeko rigenga CNIDH muri nzero mwaka w'2011 mu byo twasaba kugira uwo murwi wigenge neza twananiwe utuntu dukeya gwa CNIDH mu buryo bukwiriye bwo gukora itarinze kwamisabiriza muri leta no guha amashyirahamwe yigenga uruhara ruboneka mu itorwa ry'abagize CNIDH ariko itegeko ryatowe ngo twarabona ko ataco ryo kwica habonetse abagabo n'abakenyezi babikwiriye baja muri CNIDH ngayo rero amakuru ariko havugwa kezwe ko muri kano kanya n'andi yose turiko tubategura ni mu kanya gato ntimuze kuja kure yino mbonesha kure ndagukengurukiye we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya cyo mwibutso fyonde sabone cyangwa subscribe kuri we tere wafyo ndako kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubananya gushikiriza uri mu bambere sangiza kandi no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batuje abacikanwa nabiko biravugwa bigezwe ku ngamu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi yavugwa mu bisata bigiye bitandukanye agateka kaze na muntu gisata cya politiki imigendere n'andi makungu indero ubutungane n'ibindi byose imana ibahezagire ni ibara TV